kaasi wuxuu ahaa wareysigii Fartaag oo u soo jeediyay dhammaan dadweynaha ka soo jeeda Jubbaland ee ku sugan magaalada Siyaala Washington halkaas oo warka idin soo tabinayay Somali Voice TV ka daawada ama ka dhageysta khadka YouTube-ka Somali Voice TV Fartaag madaxweyne ku xigeenka Jubbaland